He hitori hoi huake I te whare pāre mata I te rānei I te whakawahinga o Soraya Peke-Mason, hei kai tōranga pū a rārangi a mā te kāwanatanga o reipa. Nāna, ka piki te tokomaha o ngā kai tōranga pū wāhine ki te ono tekau. A mō te wā tuatahi, he wāhine te haurua o te whare pāre mata. Me whakawhiti atu tātou ki tā tātou mātanga tōranga pū ki a te ōkiwa McLean. Te ōkiwa e hoa, he rā nui tēnei mō ngā wāhine o tira mō te iwi Māori hoki, neha?
Koe a pū e Skori he rangi whakahirahira, tēnei kaua mō te mema tōranga pū hou anahe. Engari mō te rāngai tōranga pū o Aotearoa whānui e Skoti. Nō te rā nei kua taurite te nama o ngā wāhine I roto I te whare pāre mata nei ki ngā tāne he tuatahitanga tērā mai anō ki moho anō nei. Ko Soraya Peke-Mason, te tangata ka whakakapi, te tūranga ki te pika nō mua o te whare, ki a Trevor Mallard, ko whakaparirau atu ki Airani I te rā wiki hei mema mahi mā te kāwanatanga tonu. He oi anō nō te ata nei māua ko Soraya Peke-Mason, ka tūtaki ki tāna tari hou, kia tahuri ake tātou. He tatau hou, he huarahi hou, te haere ake nei.
Well, it's exciting, that's for sure. And it's exciting in more than one ways, to be honest.
Ko hia mō rāua, ko hi kakanga kai kawe I a Soraya Peke-Mason, ka whakawahia nei hei mema tōranga pū hou.
Ko a hou, ko Soraya Peke-Mason.
He piki tūranga nui mō teira wahine ki roto I te whare pāre mata.
It brings you creativity, it brings you innovation, and, you know, wahine have got that, they've got strengths that that tāne don't have, and tāne have strengths that wāhine don't have. But being here Māori, well, we bring a Māori worldview, a Māori lens to the table.
Moho anei, koe nei te pāre matatua ono I te ao katoa kia taurite te nama o ngā wāhine ki ngā tāne. Engari mea ki tonu hei tā te pāti Māori.
At the end of the day, there's a cultural change, there's an attitude that needs to happen in the house. This isn't just about numbers, it's about respecting the contribution of us as wahine. But also, notably, there's probably less than 10% of those wahine that are Māori, so we've still got a lot more mahi to do.
Ko te utu taurite ki ngā wahine te tahitake.
In the gender pay equity area, you know, I want my daughter, when she's four years old now, when she grows up, I want her to be able to earn the same pay as her male counterparts.
He pononga hoki nō te hāhi rātana, nā whai anō he rangi hirahira koe ia te mema tuatahi ka whakawahia e te pika hou. Ko te urupau namu nui hea hatona ki te ngāna mata.
We are all moving into preparing for the next elections, and fundamentally there's a lot of hard work that's gone on, and my vision is to get behind that hard work and advocate and get out amongst the people.
Pai tū pai hinga, koe nei tonu. Te tīmatatanga.